Mwakunzi wa basketball yurunani na news arabahuye aracu wambaye kuri wa gatandatu rero iyo migwi yo mpizohurira mu rukino rudasanzwe ruzobahuza ku munsi wa kabiri wihiganwa y'i Bujumbura muco bita phase retour ibiga news rero na urunani yihuye abakunzi baba benshi ku kibuga cha Toyota Gikungu ku ruhande rwa news star abakinyi nka Savoka Mbuyi Kabura Rodrigue Forest Gael Iber Didier Loris Erve n'abandi bariteguriye urwo rukino nk'uko menyereza wabo muza kumwumviriza ari we Nshimira Imana Christian batazira ndindi tumukurikire.
Ego dufite match n'urunani nk'uko musanzwe mubizi 15 samedi. Ego nk'uko musanzwe mubizi surukino rusanzwe ko match urunani na New Star kuva muri kahise ni match itabisanzwe match ikomeye cyane ni nka classico niko novyita ko kuva muri kahise ni match itaba yoroshe. Ego ku ruhande rwacu turiko turitegura gose ku mpande zose kuko match idasanzwe kuri twebwe kuko tuyitsinze tugumana turi muri course kugwanira ikibanza cya mbere donc turiko turitegura ku mpande zose zishoboka si tukosora amaherera mwamwe toge turagira muri fazale kuko ntabuze donc abakinyi bari pre le coach staff technique yose le membres inyuma yacu nikwitegura urwo rukino icyo nosaba abafana gusa ni kuza kudushigikira kuva ku match gitangura gushika ihere kuko ni match n'ukuri itoroshe ariko turiko turitegura uko bishoboka kose turabiko twotsinda urwo rukino urunani ni ekipe twubaha cyane ni ekipe ifite amateka muri kahise na New Star uko nyene donc urumva ni match n'ukuri nosaba abafana baze ku bwinshi barorere nibaza yuko match zo biryoshe ku mpande zose.
Inyuma y'ivyo vyashikirijwe n'umenyereza w'umugwi wa New Star Nshimira Imana Alain Christian batazira ndindi Indondi TV yacirondera uwitwa Aaron Kagabo amenyereza umuguru nani ukinamo abitwa Bancholo Oli Ali Felix Jean-Luc Gafisi n'abandi. Aaron Kagabo atumenyesha ko bitegura urwo rukino nk'uko bitegura izindi nkino.
Bo murakoze kumbaza ikibazo niwe nitwa Kagabo aho ngamanu menyereza umuguru nani nk'uko bivuze match dufise kwa gatandatu saa 9 na New Star tumaze iminsi twitegurira n'urukurikirane rw'ama match twitegurira nk'uko tama tubigira mugabo rero twego twitegura match twitegura kuri ekipe siyo suko twitegura ku yindi ekipe kubera usanga imikenyuro itangana bivanya n'abakinyi baba bagize iyo mugwi nk'uko twama tubigira match ya New Star ni match twiteguriye gose kugira ngo dushobore kuyitsinda niba mu kuyitsinda ni kuba twagize imiteguro myiza ikwiriye bijyanye n'urukino rwo kwa gatandatu. Tuko twitegura kugira ngo physiquement tactiquement techniquement et moralement tuzobe kuri top kugira ngo bitorohere gutsinda iyo match. Bisanze muzi yuko ni match ifite abakinyi bakomeye batsinda amanota menshi kandi abakinyi batari bake babifatamo neza murumva rero gusa bisaba yuko abo bakinyi turabe ngene tubitegurira kugira ngo nibaduce mu gihugu natwebwe kubijanye n'abakinyi bacu tubanya tubitegurira neza kugira ngo baronke ibikenewe byose kugira ngo bashobore gushika kuri uwo munsi hariho ejo twarabyiteguriye neza ubu tukaba turiko turaheraheza kugira ngo umukinyi azosike ejo mu mutwe mu mubiri amerewe neza. Muri rusange ni match twiteguye rwose kugira ngo tube kuyitsinda kugira ngo tugumane ikibanza cya mbere.
Mwamenya yuko rero urwo rukino ruzokinwa ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 9 kuri Toyota Gikungu.